Yeah. too much smoking in this atmosphere. I just wanna see you bright and clear. My baby gonna get a lot of mail. She goes, gee, 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 gee.
Willst du ein Nacht mein Sklave sein? Gehörst du mir heut ganz allein? Da 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 flicker of heaven won't take me back.
I'm an angel with a shotgun, fighting through the walls.
You're fighting for, well, baby, you are all that I adore. If love is what you need, a soldier I will be.